iteka no munezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanye bacuma muri ko marabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya missions tuba turiko turabashikiriza uyu numwanya wa makuru agezweho ariko aravugwa cyane cyane nyino gahama gihugu c'u Burundi inkuru mbi inkuru y'umubabaro ijeje kudushikira kumushikira nganji yagize isanganya mbi cyane n'abari kumwe mu modoka nawe ivyabashikiye turaza kubibabwira muri ano makuru tubabwire aho iryo sanganya ryabereye ndetse n'ivyuyo mushikira nganji akaba ari umushikira nganji ajejwe amagara y'abantu agize isanganya ikomeye cyane nabo bari kumwe mu modoka bose ndaza kubabwira muri ano makuru ukuntu iryo sanganya ryabaye. Mu makuru arabana no mutekano hari itangazo rivuye mu biro bikuru by'intwaza ngabo za FNL. Ivyatangajwe na Louise Nzabampema ari mu barongoye FNL ndaza kubibabwira ku migwano ikomeye cyane ndetse n'abasirikare bapfiriye muri iyo migwano twabiteguye muri ano makuru muraza kubikurikira. Kuri igihugu cy'u Burundi iyo ari muri leta zunze ubumwe za Amerika hari amakuru avuye yo nayo ndaza kuyababwira muri ano makuru nayo abateguriye ndetse n'ibindi byose bitandukanye cyo tegerezwa gukora cyonyene no kubana natwe ugafyonda no kuri subscribe kugira urashikegwa n'amakuru n'ibiganiro vya misiyo se tuba turiko turabashikiriza imbere yuko turaba ivyisanganya y'umushikira nganje w'amagara y'abantu ndetse nivyo muri FNL batangaje dutangurire kuri no nkuru iciye ku masonga. Mukuru w'igihugu c'u Burundi ndayishimiye Varisito yabonanye na Adere Kibasumba arongoye ishirahamwe Mahoro Peace Association rihurikiyemwo abanyamurenge bakaba bayaze kubijanye no kurondera ubutungane kubazize ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge mu Gatumba mu Burundi hamwe no kugarukana amahoro ubuseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hifashishijwe amasezerano yatewe ko igikumu i Nairobi. Ibindi kubirabana nivyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru tubanze turabire hamwe ibiri mu itangazo rivuye mu biro bikuru by'intwaza ngabo za FNL. Iryo tangazo rigira riti intambara yahuje ingabo za FNL na FDN na FRDC kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 20 Nyakanga 2022 kuva mu gatondo isaha 11 kugeza isa 1 y'ijoro habaye intambara hagati y'ingabo za FNL n'abasoda b'u Burundi Congo FDN na FRDC uko bimenyeshwa n'umukuru w'ingabo za FNL General Major Aloyzi Nzabampema intambara yamaze amasaha hafi 18 igihe c'isaha 1 ku mugoroba niho twabakura aho bari bakikuje ibirindiro vya FNL ingabo za FDN FRDC ico gihe babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Ingabo za FNL zabirutse ko kugeza naho bata ibiziga vy'ababo bagata inkoho n'ibindi. General Major Nzabampema yamenyesheje yuko bashoboye gutora aho umwansi yari yanyegeje ibiziga vy'abasoda babo bashika 20. FNL yashoboye gufata ibirwanisho bitari bike inkoho 5 nini na 15 nto amarokete n'amasasu hamwe n'impuzo za gisirikare bitari bike n'umusoda umwe twafashe mpiri yakomeretse cyane ararembye akaba yitwa Corporal Chef Ciza Juvenal matricule HR 14873 yakorera muri batayo y'ijana na 22. Umwidondoro wiwe yavutse mu gihumbi kimwe 1981 Province Cankuzo Komine Gisagara Zone Gisagara Umusozi Kigati. Se yitwa Baryuwabo Yohani, nyina yitwa Keshimana Maria. Uwo musoda wa FDN ari mu minwe y'ingabo za FNL. Ku ruhande rwa FNL hakomeretse gusa abasirikare batatu nta n'umwe yagize isanganya ngo ahitanwe n'iyo ntambara. Imirwano yabereye mu burere bwa Kirazi na Maramara na Bicaka. Umwansi akaba yaraye abonye ko rutitaha mu ngabo za FNL. Ubu tukabamenyesha ko umutekano wifashe neza ahari ingabo za FNL. FNL iragabisha FDN ko yocisha bugufi bitumwe na bitume aho bere ngo bitume aho beretswe bashaka batuzanire ibindi bikoresho kandi turabikeneye aho basanze ingabo za FNL n'ubu niho ziri nizinyegeje iryo tangazo rero rya FNL irangiza ivuga ko FNL yiteguye kuvana ko intwaro ya CNDD-FDD kandi gasaba abasirikare b'u Burundi ngo ko bashaka kwishira FNL bazoyishira kandi ngo bazobaka ibirwanisho ndetse ngo babandanije intambara bazokwibonera ko ivyo bikaba biri mu itangazo ryashizwe ahabona na FNL bikaba vya ryashizwe habona kugenekerezo ya 21 z'ukwezi kw'icenda 2022 umukuru w'umugambwe Nibizi Isidore akaba ari we yashize habona ivyiryo otangazo ivyo ni birabana n'intambara bivugwa ngo zabaye hagati ya FNL n'abasirikare b'u Burundi bafatikanije n'abasirikare ba Kongo. Nari nakubwiye ko nzo kukubwira kuri no nkuru y'umubabaro aho habaye isanganye ikomeye cyane n'umushikiranganji akaba yari muri iyo sanganya. Mirari nabari bavuze ko umushikiranganji yoba yitavye Imana ariko amakuru yo kwizera dufise nuko iyo sanganya yabaye ndetse nabari bayirimwo bakaba bakomeretse akaba habaye isanganya ku ibarabara Reni Kane yusanganya niho yabereye makuru yadushikiye nuko abayirimwo bakomeretse cane iba bakaba bari mu modoka yo mu bwoko bwa kamyo yari murantunga aho imodoka iri mu bwoko bwa kamyo yari ipakiye umuceri yagonze imodoka yunguruza umushikiranganje w'amagara y'abantu. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu Sirivinze Imana nabandi bakaba bahakomerekeye bakaba bajanywe kwa muganga Imana ikaba yakinze ntawasize ubuzima ariko amakuru amwamwe yari yagiye arahananwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi yavuga ko ngo uyo mushikiranganji yoba yamaze gucikana ashikanywe mu bitaro ariko amakuru tuvana mu begereye uyo mushikiranganji avuga ko akiri muzima ahubwo ko ariko arakurikiranwa n'abaganga iyo makuru rero yuko yoba yitavye Imana nabwo ariyo umushikiranganji w'amagara y'abantu aracyari muzima n'amakuru tubandanya kubatohoreza ku magara yiwe ndetse n'ibindi bitandukanye biriko biravugwa
kuma tukabyicarira na leta irimo tukereka icokogwa mbega kwavuye abo nyene bari bagiye ku butegetsi baho nyanze ibwirizwa shingiro baho nyanze amategeko agenga umuryango wa EAC baho nyanze amasezerano yarusha bahavuye bahirika ibwirizwa shingiro ryo mu 2005 cyari cyakomotse kuri ayo masezerano y'Arusha bagashiraho ibwirizwa shingiro ryo mu 2018 iho nyanga ayo masezerano y'Arusha none rigumeho kandi ryaje muri iyo nzira idahuye n'amategeko ico ni kibazo gikomeye cyane uko gishaka ibyari bindi byinshi ikibazo gikurikira harabishwe harabamorejwe igufa abataye baromoka barahunga igihugu cyabo harabakiri mu minyororo hararo imitahe mpuzamakungu ikiri kwirarondera ngo bafatwe n'ubutungane ibyo byose n'ibibazo bitegerezwa kwigwa kuko ibyo byose byatumye n'iryo hunyangwa ry'ibwirizwa shingiro ry'amasezerano y'Arusha n'amasezerano agenga umuryango w'ibihugu biri muri Afurika y'Ubuseruko tugira n'Imana none kuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari we atwara uwo muryango azohava hagararira ko isentare y'uwo muryango icimanza hanyuma ntizikurikizwe ni ikibazo gihambaye cyane ntiriwe rero ndarogora ngira turabigaruka ko murumva ko ari ikibazo gikomeye mbega bishwe bibazwe nde abasigwa babo batahuko ababorejwe igufa abari mu munyororo abari hanze urabona igihugu carahebenebeye mu bintu byinshi amakunga yaduharira ivomo n'ubu ntibirasubira kuja ku murongo turaza turashwana n'ababanyi kubera ngo bakiriye abariko barahigwa buhongo kubera ikiringo cha gatatu ivyo nibibazo byose dutegereza kwicarira kugira ngo dusubire guha izina ryiza Burundi mu makungu dusubire ko bene wacu barabana ryiza abarenganujwe basubizwe agateka basubizwe mu byabo no mu zarabo
murakoze cyane tugaruke kwa maître Janvier mwumvise mugenzi wanyu yabakeje mwebwe mwaserukiye abarundi mugashingisha runo rubanza kandi mu bimaze kugegwa ko twabonye yuko urubanza rwasohotse ruvuga yuko ikiringo cha gatatu kitayiguhuye n'amategeko uno munsi muri kanukanya ayi kiganiro kigeze ikibazo aho kigeze ni mbega ibyavuye muri isentare bizoshigwa mu ngiro gute ariko ko muri mbere yuko tuduga ngaho maître Janvier ari kibazo nashaka kubabaza ko tubona mu mengo harabayemo idindira naho ego mehavuyemo ibintu byiza abarundi bariko barashima uru rubanza rwa rumaze imyaka indwi hanyuma uru rubanza rwacitse igenekerezo rya 25 munyonyo mwaka 2021 ni hafi y'umwaka kugira ngo rumenyekane iri dindira canke iyi nyifato mwe mu yinsiguri yi
kuri ridindira umuntu yovuga ibintu bari bishanze bitatu wagomba icambere ngo mashimire tasiyana na epitasi kukuntu bakeje bajanye ngurubanza mugabo nibuse yuko ababikoze si bajya bashingwa manza abandi harimo nabandi batari bake bafashije kandi wagomba n'umuntu yokeza abarundi bo bahagurutse muri 2015 bakanka yuko ikiringo cha gatatu cha Petro Nkurunziza gihonyanga gihamba ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha ku ingufu zose twakoje twazikuye hajya iyo abarundi bo nyine batahaguruka kumure ntacyari gushoboka ni nabo barundi n'ubu nyene bazotegeka kumbure ubu butegetsi buhari y'ukuri rubanza ruja mu ngiro ibyo kumure umuntu acabigaruka ko mukanye ikintu kijanye no kudindiza runo rubanza nariko ndavuga ko nja kuvuga ibintu bishanye bitatu ica mbere nagomba kugaya cyane inyifato ya leta y'u Burundi ntibagiye n'umukuru w'isentare yo mu karere asanzwe uno munsi ari mu Burundi kuko runo rubanza rwaranyigajwe cyane ntigwari gushobora kuba rwasomwe i Bujumbura kuva muri munyonyo 2021 hama ngo dushike ino saha dushike uno munsi dushike mu hace hasi umwaka ngo urubanza rutaraje ahabone yitwaje yuko asanzwe ari umukuru w'iyo sentare yaranabujije yuko urwo rubanza ruja kumuhora ngurukana bumenyi imengo niko bavyita mu Kirundi mu gihe izindi manza zose zamaze zijako kumbura ubuyingira ko rwamenyekanye bazikubita agashiba cyo barushirako ariko ivyo birumvikana ko ari inyifato itabereye haba kuri leta y'u Burundi haba ku mukuru wa sentare y'akarere umuntu yatezwe gukora ibintu kubuge tunganiriza abanyagihugu bose b'ibihugu bigize uwo muryango ikindi kumure twibaza cyatumye urubanza rudindira nuko gwa rubanza ruhambaye turazi yuko ibihugu byo mu karere kumbure ibya demokarasi hari ibigerageza gusumbya ibindi mugabo si byose ibya demokarasi no vuga yuko bitunganije neza kuburyo twibaza ko abashya abacamanza bafashe umwanya munini wo kwiyumvira ku buryo twabonye nk'uko nk'igisata cya mbere cy'iyo sentare cyatinye kuvuga yuko icyo kiringo cya gatatu cya Nkurunziza cyahonyanga amategeko y'igihugu cy'u Burundi tutibagira amategeko agenga umuryango w'ibihugu bya Afurika yo mu buseruko iyindi mvo ishobora kuba yumvikana n'uko mwe n'aya masentare y'akarere cyangwa amasentare mpuzamakungu kenshi uko akora ntashobora kwihuta kujya kwa masentare yo mu bihugu mugabo kuri uru rubanza bavuga yuko barengeje urugero imyaka ndwi n'ikiringo kitari gito kumbure ibibazo twari twabatuye kubera byari ibibazo bihambaye iyo bafata inkingo hakiri kare hari ubuzima bw'abarundi shanka hari bimwe bitari kononekara mu byononekaye rero aho ntawo reka kugaya kuba urwo rubanza rwarasibye cyane mugabo kumbure ko ruhavuye.